wemadlameni wophumqombothi wemadlameni wophumqombothi wemadlameni wophumqombothi wemadlameni wophumqombothi.
Yesu so tso fetse di fetoga le fela go wena ha
oh mama
ha le go tsegi ba re matsoma go bi
ha
ke bola kereso
Yeah.
Nakupenda na ngiyafana ngoba ngikwela kunjalo noma singazwani ngenkulumo kuyafana kodwa ngiyazi ngothando sizozwana noma singazwani ngenkulumo kuyafana kodwa ngiyazi ngothando sizozwana bathini bathi kume Afrika ngiyafana ngoba ngikwela kunjalo bathini mina ngithi ngiyafana ngoba ngikwela kunjalo ngombambe bani How men's in charge?
So can I move on me? So can I move on?
honey, what's your address? Where you at, baby?
Number 1, 22nd Street.
Okay, stay loose, honey. We're on our way. We're gonna put out that fire. Take it easy, relax. We're on our way to rescue you.
You don't have the chance to pour me on. pleasure for you. Anytime, babe. Anytime, babe.
I'm not afraid to die. We have to do. was okay.